No, sorry. As in, yabona lo mjita lokulandelayo la. Umjita, noma engabe muphi umjita sondele eduze kwakho. Noma engabe muphi, angikhathani noma two parties bamizike kanani. Yabona, mina. Ah, ngiyakutshela buka. Strong kabi mina. Yabona wena. No, serious. Yabona umjita noma ngathi muphi umjita ne? Noma ngathi ungakanani. Mina. Hayi angisa. Ita.
Ngitsa.
Angren.
Ya manje yi. Skipani la vele. Hey. When I know the inside, and then I went. When no, I'm trying. I know the inside.
Yeah, Baba.
I'm not going to be able to do it.
I'm going to go to the house.